Club Junta, building better Africa.
Kanga zenizeni zimene zili kuno ku Malawi, zimene sizili ku South Africa, zikumaona pena palipose, zikumaziwa jina jini jose, ali zikamabwera ndi kuyankhula, zikumakhala zinthu zonena kuti zili ndi umboni ndipo ndi reliable sources. Ndimafuna ndikuchenjezeni makamaka inu ku chipani cha Democratic Progressive Party DPP kuti ma demonstrations amene amachitika 2019 to 2020 anali ndi zolinga ndipo anali ndi anthu amene amakwanisa kupanga zinthu. Mukaganiza kuti zimene zidachitika 2020 kufikira panopa kuti zichitikaso chimozimozi, Mungu zitaishira kunthawi. Ndalama zimene mukutenga ma 200,000 ndikumakapereka kwa Sundwe kuti anyamata kwa Sundwe asokonezeso, muziwe kuti mukungozisokonezera muzangosaukirapo. Musa ukanditu mpaka mupeze kazi chazotila matumba mwanomo mpaka muona cement. Muona kwa akaunti kuchakuli 0000 nitu. Atundrama zimenezo sazikana ya. Atundrama zimenezo azija. Tikamani na kuti pamene pada kwera Peter Mutharika, Dr. Lazarus Chakwera adu sapo mwino mwina mkona ngati tikunama. Koma muzeo kuti Nkhanga zimene ziri Malawi mwono zikuona. You cannot pay people ndikumakanira kuti they should revolt. Revolt 2020 ngatira jitika from Sundwe. Don't expect to do the same Sundwe will revolt this time around. Ndicho linga chonena kuti inuyo milandu yanu ite izate makotimu Mungu zichedwesa kuti bwino kumango konzeka. Mutatenga drama zimene mukupereka ma 200,000 kwa chinyamata kwa Sundwe. Deile mukumapezeka muli kwa Sundwe. Even lerolo takuonani muli kwa Sundwe. Mukuoneka ndithu mukuenda enda kwa Sundwe. Ndikumatenga drama ma 200,000 kumapereka. Lerolo antamba kubwera kuti ndikufuna ndibwerere pasaso ntchito yokhanga ndikuti yosokoneza apapa. Muziwe kuti ndi treason. Because 2019 panali reason imene anthu amapangira ma demonstration. And milandu inali kumakoti. And akoti anapereka chigamulo. Chigamulo chao chitapelekero yoti zisankho zichitikenso. Zisankho zidachitika. And anasankha boma. Boma limene analisankha. Lerolo you can't come and say good let's revolt. Any revolution imene ingachitike. Muziwe kuti is treasonous in nature. Soni kwambiri. Inu amene mukuzicha ngati ni madolo. Zulo munali kwa Sundwe. Leroso muli kwa Sundwe. Kumapereka ndalama. Let's revolt, let's revolt. Let's revolt, let's revolt. Tie ntipange zotekera, tipange ma demonstration, tipange zilazosokonekera mukuita kudziwa kuti mawa.
Nkhanga zenizeni zimene zili mudziko lino la Malawi. Zidapezeka kuti zidapeza china chilichonse chimene chimachitika kwa Sundwe. Kuti amene akudzimva ngati kuti nde enieni ali ndi mphamvu kwambiri ati amaziwa chitetezo anda kuteteza wina aliyense. Last week anali kwa Sundwe. Sunday, Saturday, Friday, Sunday anali kwa Sundwe. Amakumana ndi anyamata ndikumapasa ma 200,000. Emu yao inali onena kuti apite kuma demo amene akonze okhuzana ndi Commission of Inquiry amene achitikewa. Ndipo kutangomveka kunena kuti a president akhazikisa Commission of Inquiry ndipo amene amatsogolera mademo apanga zonena kuti apange asiye atingoti achita kanso mademo sajidika. Anapeza plan B was kuti zioneke ngati kuti anyamata akwa Sundwe aja ndamene akusogoneza kwa sogoneza a DPP wo popita kusonkano wao ndiko za kukufusani inuyo amalawi kutipitani mukaone kumene kuli nyumba ya Honorable Chimwemwe Chipungu kuti nyumba yao ili kuti ngakhale business yao ya lodge ili kuti nthawi imene kunali chipolowe chopya chija nyumba imene iyi mu 2020-2019 nyumba imene iyi inali ili ku komweko mbali ya kwa Nsumbeko ndipo akhala akukhala kumeneko mpaka kufikira pano sindikukhulupirira kuti lero lero pamene kuli bata anyamata kwa Nsumbe ndi akakhale kuti akhoza kupya ntima ndukaswera gali moto yao siku la lero sindikukhulupirira sindikukhulupirira so it's a man made move it's a drama ndikukhulupirira kuti mmene ndidziwira anthu amene akwa Nsumbe mmene amapangira zinthu zawo akati apange zinthu panalibe ndi mmodzi yemwe amene akanadutsa pamene paja kupita kwa Nsumbe amene kupita kumchinji koma zinali ngati kuti zopanga kuti angosintha narration anthu ayambe kuona ngati kuti IMCB apanga chipongwe kwa ADPP cholinga chona kuti iwaja akamapanga zawo ku South zizioneka ngati kuti zikuyambira kuchokera ku Central Region. Munamva mene ananenera Honorable Chimwendo Banda ku press conference adanena kuti ajisale adanena oka ndi pakamwa pawo kuti zimene zidachitika pa Mbowe adanena kuti ndiza mkati mwathu musalimbane nazo kusonyeza kuti ndi zinthu zimene ali ngati strategy imene akuipanga yofuna kuti anthu aziamvera chisoni mwina amalawi simukudziwa kuti zimene amanena zichazonena kuti apita mutalika wa mwalira zimachokera ku State House it was a strategy imene amaitulusa oka akaitulusa kuti pita mutalika uja akamaza tuluka azikhala muja monena kuti wapeza mularo anthu amuvera chisoni akuzungulira pena paliponse amaitulusa oka so apapa zikuoneka kuti iyi imene akuitulusa yomagenda yomaika galimoto pakati pa nsewu ine ndimaona ngati kuti a police samayenera kungothira tear gas a police amayenera kugwira anthu amene apanga zimene zija ndipo zoona zake akanadzimva kuposera kuthira tear gas chifukwa inali ngati move ijonena kuti atangomva anthu ajangopita ku polisi ndikatenga a polisi ndikupita nawo pamene paja ndikuthira tear gas anthu ajangkumadusa koma kufufuza kweni kweni ife tidakupeza last of last week kunena kuti akulu omwewo amapita amapereka ma 200,000 cholinga chonena kuti anthu akwa Nsumbe asokoneze pa mademo amene amaitanisidwa ndetu kudabwa kunena kuti kodi tikuganiza kuti anyamata kwa Nsumbe tizagwirisa ntchito mola kwika tizikhala ngati anthu andale tiziona kuti tikafuna kugwirisa ntchito achinyamata tiziagwirisa munkhani zonena kuti azipanga za chipolowe inetu ndikukhulupirira kuti kukadakhala kunena kuti ndi anthu akwa Nsumbe amene akufuna kupanga zimene zichi akadai matose wonse sakanatenga mpaka chitebulo ndikuchika pa nsewu akanangoima se wonse akangomuona aliyense wa DPP kumangogenda osatiso kumanena kuti ationen mgali moto mwanu ee chanjani ayi imene je kuoneka kuti ndi muvu imene inapangidwa yolena kuti aipise mbiri ya MCP ku Central Region kuti ifanane ndi zimene wakuyankhula pa misonkhano tsono misonkhano imene ikupangidwayi nkhanga zaona kale kuti si misonkhano yofuna kupeza mavoti, ndi misonkhano yofuna kuti izionesa kunena kuti anthuwa ndi amphamvu, ndi boma likwasakasaka chifukwa ndi amphamvu poti akupangisa misonkhano. Koma nkhani imene yavuta amalawi anzanga ndi yakusalima Sugar, monga mmene mwina ena mwaonera kale kuti director of public prosecution alengeza kunena kuti they are almost over, ndi nkhani ya fairo ya ku Salima Sugar imene about 24.2 billion idasowa mosadziwika bwino, ndipo ayamba kumanga anthu posachepesapo, ndipo to anthu achita manjenje, anthu achita manjenje chifukwa anena kuti mafairo amenewa zinthu zimenezi zidachitika between 2018 to 2020. Ndi takumbukirani kuti amene analipo between 2018 and 2020 anali ndani, ndi ajiratu manjenje. Ndipo kuli manjenje kuja kunena kuti akamamangidwa anthuwa azibwera kuja kuti zifukwa zandali. Tikamakuuzani Malawi kunena kuti ngongole zimene a opposition akubwera ndikumanena kuti ngongole yafika pa 15 trillion ndipo ndrama zimene zizi aba ndi achakwera ndi nduna zawo. Ndikusazimvera chisoni okha chifukwa chonena kuti munthu akamaloza kuti chitsiriwe ndi chaka chimodzi, zala zitatu zimakhala zikuloza mwene. Ndi ndifuna ndikufuseni inuyo a Malawi kunena kuti kodi DPP yalamula zaka zingati? Mukaona kuti DPP yalamula almost 14 to 15 years chifukwa Bingwa Mutharika adalamula 8 years, Peter Mutharika walamula 6 years, ndekuti ndi 14 years akulamula. Now zambiri zimene zikuchitika ndekuti zimachitika mulamulo wa DPP chifukwa a Dr. Joyce Banda anangolamula just 2 years. And strategy imene anaipanga 2014 a DPP ndi kutenga anthu awo ndi kuwalowesa matumba aboma, ndi kumaka bandalama, ndi kumaka tenga macheke amene aja, ndi kumalembera anthu aja kumaka kasha amene anayika mwaja, ndi kumaka nena kuti boma la Dr. Joyce Banda linali la cash gate. Ndipo adatenga ndalama zimene anasiya Bingwa Mutharika, chifukwa Bingwa Mutharika adangomwalira mwazizizi. Ndrama zimene anazisiya zimene anthu anazipeza zina nakazipeza ku ndata, kunali manda amene anakumbidwa oti ndrama zake amasiya manda mmene momo, ndi gadi wa kumene koko anatenga ndrama zimene zija zina ukapasa Peter Mutharika zina iyeyo adatengako. Ndrama zimene zija ndi zimene zimatengedwa ndi kumayika ku buti, ndi kumazijambula ndimakanena kuti taonani ndrama zikupezeka ku buti. Ndrama wakuba waba zapezeka mu ceiling ku area 18 ya cash gate, inu ndani amene angangopisa muthumba la boma ndimakangotengamo chisawa. This other time Peter Mutharika adanena kuti ndrama za boma sizimangotengedwa chisawawa, ndipo ngati simukudziwa zimene zomudziwe palibe amene amangolowa muthumba la boma ndikungotenga ndrama chisawa. Koma zidapezeka kuti waja anapanga strategy yofuna kugwetsera Dr. Joyce Banda pokwepo mupanga kuti akhale ngati wa cash gate, ndipo adatenga anyamata awo ndikupita nawo misika mene amakati akaona Dr. Joyce Banda kumakanena kuti wa cash gate, wa cash gate, wa cash gate, wa cash gate, mpaka adamugwetsa Dr. Joyce Banda. Now izi zizazipolowezi ili ngati strategy imene akufunaso kukonza kuti azipita na mawauza anthu kuti awa akupanga chipolowe cholinga choti iwaja azipeza simpathy. Ndeni mafuna ndi nalule apa unena kuti afodi naonso akufuna akufufuza pomauna za chikhalidwe chimene anzawo ali nacho, komanso poona za milandu imene ikubwera kutsogoloko ndi atsogoleri ake mene alili, afodi ayamba kubwera mbuyo, ayamba kubwera mbuyo kotero kuti dzulodzuloli kunali meeting imene akuluakulu ena akufuna kuti alembere kalata president wa chipanichi cha afodi kuti asiye kuzichita associate himself ndi DPP. So tikamanena kuti kamu 25 January February kukhala ndale zenizeni zimene lero anthu akungoona kuti ayayi tagwirizana basi tikuendira limozi, tikupangira limozi zinthu. Hai, ine ndikamanena kuti okwiya, okwiya sitimpasa mwala manja kuti agende ndi muzikhulupirira. Anthu ananyamuka ndikupita ku area 3 kumene amakanena kuti akusapota Dr. Patricia Kaliati anabalalika ndi angati amene anapezeka ku Saturday ndi angati amene anapezeka ku Sunday. Okwiya sitimpasa mwala manja kuti agende. Anthu andale musamadalire mukakhala kuti mwatengedwa kuti muli mmanja mwa polisi ndikumadalira anthu ongoimba nyimbo kunjaku. Even a Don Kalindo sanapite paoka kulibe kwa anthu kuti akaone a Dr. Patricia Kaliati. Koma anthu amatengera kuti akatengana tengana ndikupita ndikakhala kumene ndamati apite atakaonekere osati kuti akapereke support koma akaonekere kwa anthu. Ndaziponya ma social media kumaoneka ngati kuti zikuyenda zisakuyenda. Tiyeni tizivomereza kunena kuti tikhoza kumangidwa ngati anthu andale, tikhoza kuphedwa ngati anthu andale, tikhoza kulemera ngati anthu andale, tikhoza kusauka ngati anthu andale. Zinthu folo zimene munthu andale amayenera kuti aziyembekezera. Wandale uziyembekezera kumangidwa, uziyembekezera kusauka, uziyembekezera kuphedwa, uziyembekezera kulemera. Ndi zinthu folo malizacha amene amabwera kundale. Chifukwa ndale za dziko lathu lino la Malawi ndizokolana. Ngakhale a Dr. Lazarus Chakwera akuyesetsa kuti ndale zake zisamakhale zokolana kolana, zizikhala zichizonena kuti muzipanga maendesedwe abwino a dziko, ngati mmene anenera Dr. Michael Usi kuti musamangolemba pa social media. Taziyembani fundo zanuzo ndikumazipereka kandi kwa president, kandi ku office kwa ine kwa vice president, kuti zimene zozo tithandize kutukula dziko lino. Kulibe koma tingodzuka mamawa kuyamba kutukwa na boma lija. Kudzuka mamawa kuyamba kutukwa na boma lija. Ine ndimakhulupirira kuti wankulu sitimukalipira, wankulu timamudandaulira. So tikamamudandaulira ndipamene zimayenda bwino zinthu. Mapanga naye ubale galu wokuva fungo samakuluma, koma galu wosamvana naye fungo amakuluma, amadziwa kuti uyu ndi ndani. Choncho amalawi anzanga, ife tikhala timakuuzani zimene zikuchitika. Kaya zikhala kuti akulemba zinthu zokhuzana kaya ndine ngati Frederick Bire Malata, azikhala kuti kaya akulemba zinthu zokhuzana kaya ndi Ben Longwe, azikhala kuti akulemba zinthu zokhuzana kaya ndi Harrison Munlo, kaya ndi Agape Khombe, kaya ndi Amvula, kaya ndi whosoever amene akunena chilungamo akamalimbana naye, ifeyo sitilimbana nazo zimenezo. Ndipo sitiyang'anaso mbuyo tizingopita chitsogolo. Pamene aphonya malamulopo, ife tizipeza njira zoti aphonya malamulopo athandizidwe monga zimene akufuna. Chifukwa sizoona kuti munthu angodzuka mamawa ayambe kulemba ma message yake pa social media kumaaponya, pamene conversation imachita kuonesa kuti uyu anayankhula ichi, nambala imene nayankhula ndi yakuti, kenako uyu anayankha nambala yake ndi yakuti. Koma zinthu zongoponya osaonesa sokuti nambala ndi chani, ayi kungofuna kuikana mavuto. So apolisi a dziko lino la Malawi sangangotenga chinthu pa social media ndi kuyamba kumuitana munthu kuti abwera kuno, iwo walemba izizi tikufuse, ndekuti si polisi imene. Apolisi amasata zinthu za malamulo, amayenera kuti aone akumakra, aone kandi akuTNM, aone kandi akuyatero, aone kuti kufoni imene iyidi inalemba zinthu ngati zimenezi, kandi a WhatsAppwo awaone kuti uyuyudi message imene adalemba pakhale umboni beyond reasonable doubt. So chimene akupanga anzathuwa akufunafuna sympathy imene adaipeza 2014, kuti 2014 adapeza sympathy chifukwa cha ifa ya Bingu. So ndimafuna so nditsana malize ndinenepo nkhani yokhuzana ndi mafuta. Ambiri akunditumizira ma message ku inbox kwanga, taona ini mpaka line chonchi. Ndiye ndimafuna ningo akumbutsa kunena kuti ngati sakudziwa Bingu amuthalika mmene amamwalira mdziko muno munali mulibe mafuta, ndipo anachita sneak out of this country kupita ku Nigeria kukakambirana ndi president wa ku Nigeria cholinga choti azimpatsa mafuta pa ngongole. Ndipo mene amamwalira Bingu amuthalika maliro amene adat maendedwe amaliro a Bingu amuthalika adayenda kuchokera ku donation ya mafuta imene inachokera ku Zambia kujera kwa Dr. Potandizi ya Dr. Joyce Banda then. So wina akamanena kuti taona ni mafuta ife tidani na kuti ndi kwabwino kuti mafuta wa akwezedwe kayafike pa 3000 per liter koma azipezeka koposera kumapeza kuti kumavina ku parliament kuja ndi manoti musakweze mafuta anthu azuzika koma mafuta awo akupezeka kuja lerolo anthu akusowa kumaso kugula pa 7000 per liter. Ndede chisokonezo cha opposition chimene akufuna ndi zimenezi koma titokoze kunena kuti boma limene lilipoli limapeza solution to a problem kutile kukusua kwa mafuta kumene akusua kwa chifu problem kumene hii solution itani
ipe Building Better Africa.